Imdenike yezingane zalahlekelwa imphefumulo yazo ngomhla ziyishumi nesithupha kuNhlangulana kunyaka 1976 ihlangane endawonye namhlanje kwiholo lomphakathi Uncle Storm Orlando West kumgubho ke wosuku lwabantu abasha. Intatheli yezindaba zeSoweto TV unomzabalazo omduku ukhulume noLulu Pieterson'S ongumdadewabo wabo kaHector Pieterson'S owashona ngalo lolu suku.
Ndilapha ke ngoku kwindawo ebizwa yiUncle Tom's liholo lasekuhlaleni elizinze kwindawo yaseOrlando West apho kudibene khona iintsapho zabantwana abathi bachaphazeleka babangamaxhoba ngala nyaka ka-1976 apho ulutsha laphuma layoqhankqalaza. Apha ke ecaleni kwam ndime nosisi uLulu Pieterson'S, yena ke ngudade boHector Pieterson'S owathi wabalixhoba lokusweleka ngalo nyaka ka-1976 eneminyaka nje elishumi enesibini. Ecaleni kwam ke usisilulu uzosixelela into yokuba eli langa lanamhlanje litsho ukuthini na kuye belusapho nokuba mhlawumbi izinto ezenzeka ngala nyaka igazi lathi laphalala laba neziqhamo ezinjani namhlawumbi xa bejonga kwicala elihle kwinkululeko yemfundo. Imfundo apho abantwana namhlanje bakwaziyo ukuzikhethela bakwaziyo nokuba babe nemfundo engcono. Sisilulu siyabulela kakhulu ngexesha lakho seSoweto TV. Ndicela nje usixelele mhlawumbi uba eli langa lanamhlanje litsho ukuthini kuwe nokuba mhlawumbi ingaba xa ucinga igazi labantwana elathi laphalala ekubandakanyeka kulo umntakwenu lazala iziqhamo mhlawumbi xa ujonge isimo semfundo mhlawumbi nekamva liqaqambileyo labantwana boMzantsi Afrika.
Into engiyithandayo ngale langa lanamhlanje sinabantu abantala which are the class of 76 abaye batuyituya for this country to be a better country. Abantwana bethu kumele bathathe kula bantu abakudala abalwena imfundo nokuthi kufundwe kahle. But mawuthi uyabheka manje abantwana bethu abathandi isikolo, bathanda utshwala, bafuna abafana, bathanda ama-drugs and bayangena kuwo. Kusho ukuthi kule generation yamanje akusena generation yakusasa. So kusho ukuthi ngamanye amagama thina siyabazali bala bantwana abakhulayo ngicabanga ukuthi kungaba kuhle if la bantwana laba they can listen to us. Bazi ukuthi imfundo ithatha umuntu imise somewhere ngoba mongathi uyabheka abantwana abanamhlanje abafuni ukufunda and which is the class of 76 and the group of 76 yibo abantu abalwela ukuthi kube nempilo enhle ezoza neziqhamo ezinhle. Mara I'm very much disappointed mawubheka izinto the way kungakhona ne-education system yethu. I don't like it at all. Ngathi kumzantsi wonke abomama babagcuzuzelela abantwana ukuthi bahambe baye esikoleni. Kids must stay away from drugs, substance abuse. So that sizokwazi ukuba i-nation enhle eyile esikolweni sizokwazi ukuthi with generations to come abantwana babe ba-right bazokwazi ukuba ne-future e-right.
Enkosi kakhulu ngexesha lakho sisilulu siyabulela. Lowo ke ibingusisilulu Pieterson'S esixelela nje ngoluvo lwakhe nokuba unqwenela ukubona ntoni mhlawumbi ukubheka phambili ukuqingqa ikamva lomntwana omnyama wasemzantsi Afrika esitsho ke ukuba ikamva lanamhlanje okanye izinga lemfundo alikafikeleli kwigazi laphalalayo ekwakulwelwa lemfundo ikhoyo namhlanje. Ecela ke norhulumente ukubangenelele azame ukuphucula imfundo ukubheka phambili ukuze abantwana bomntu omnyama babe nekamva eliqaqambileyo elithembisayo.